Kubwiye ndi muri asiatique asiatique quartier de paysan avenue de paysan numero 10 haja nyene eh kwa manirakiza george magazine pina zose ziri honde fisa mapini kwi ego zangayo numero 10 asiatique quartier de paysan Quartier de paysan numéro 10. Ah, oh, yeah, na vinu vya madeni shaka jewe. Oh, yeah, yeah. Eh, ndaifise. Zitane. Ok, mfise zine rindira nuto. Ok.
Bidondo, Kumipinangaho. In Kumipini, come on, man, which I'm going to kill it. I don't know, Magara, where my one guy is that if you know what it could do.
Namadan in the Kasha.
Ubuja, or some Franca, Gomba, Shirima, the country, the shop. I'm a pretty much a machine. In the Kufugan,
the Kakungo, and a man of the state.
I can't get a franga.
Rekarindira kwanza nerefone mu.
We yumviriza mbigira shanyenge ndekwirondera handi ngura. Bidondo. We bidondo. Mbigira ndakwa amafranga ndakuharurira ibitonzi kama telefone ndakugira nivyibike. Nyaruka tuvugane hama ngero ubatefisa amafaranga.
Bindiraga.
Sinze.
I'm not going to be able to do it.
Papiam Shwara! Mbili zare.
Yari ndi. Chérie, voilà. Va mon zira pou.
Voilà.
Va mon zira.
Tu es une darlinga.
No muhimbiri ari kwarangura sheri.
Cyo muhimbiri.
Oya ari ndara
franga yanje.
Sheri.
Umviritsa hera ku.
Ante.
Unite ari cyenda gutya umviritsa. Unite nda gutangu ehe. Eh? No, I'm going to go to the Frank.
Urasko Jenny yo kontable wonga Manira Kiza George amaze kunshira kontable kuko ndandandaza neza ndakira bakiriya neza sibyo wari umbiye ko gomba pine zine sibyo eh gomba pine zine na probleme kwa muhimbira ariko arangora nga bana bavanye aje kuguri pine meme kirato uzo tsanga bamutumye ariko aragira ikigavu sheri isawonone
isaw
rakomeye Sheri, ni gute none? Ni sawa. Nakwekere neza. Nakuguriye agafana. Eh nanje reka nsomeko.
Reka.
Oya, je na corona mfise. James sama esprit. Corona nishobora kumfata. Ariko none ni gute none? Kiri gute? Kaga himbiri kariko karankoroga nico gituma nakeruka kagiye na gutelefone ugasanga kariko karankoroga katugereza kugura pine nana kirato gafise eh ni gute none pine
eh
ni sawa
cyanzanye ngaha nagize kibazo gitonya cy'amafaranga nazi ko ndumukiriya wa mikiyose nagomba ufashe nk'amapinane nzoca ndaguha amafaranga muri iyo ndizi
yeah sheri ubu bose ni atari kwe bazonyirukana gukazi kwe ubu sheri no ye lana 10 wadari
nimekwama
katire samire yote sheri mama reka basi ndaguhe mugabo ewana eh none nana cyumu fise bebe eh
nana cyano nyize
ndakwize urazikonda gukunda nana nabi amajana ne yose mfemawe katre zamiri seri ni meshi sinzi kuno byogenda bose arat urazikuntu nagukunda.
Nambo meredzo meredze.
Chani
chanda gukundira.
Chanda gukundira mugabo katri samire yose bebe. Katri samire. Kino fise man. Ni atari uzo nicho sige ufise kino. Kino gikwiye.
Gendo meredza mapine.
Sheri mugabo ya zanya mahera. Bazonye ukana
gukazi. Zo kuzanira kutanyemera wewe.
Yo sha. Urikorani cyo gize ibintu ngabiga. Umfuma ndapfuye. Kanyuma. Reka ndaguhesha bebe. Aba ni bande bari kubara kugora. Nita ku telefone. Reka ndaguhe pine ucupe.
Ucuse.
Sheri. Problem na problem reka jenda gufashe sheri urazikunda gukora
No.